Kwiminyaka embalwa egqithileyo, ifama ebizwa ngoba yi-Old Maple Farms ikhulise ama-apile angu-1000 ukogqitha ifama leyona inkosi yezolumo kulaa ndawo ebizwa ngoba yi-River Orchards. Ngenxa yemozulu ebandayo kulo nyaka, izityalo zazo zombini iifama ezi zehlile nge-third. Kodwa ke kunjalo zombini ezi fama zikwazile ukugqumelela le kwehla ngoba zithenge ama-apile alinganayo kwezinye iifama ezisebumelwaneni. Ungathini ke ngenani lama-apile elikhoyo kwifama nganye? Ingaba enye ifama inama-apile angaphezulu kwenye na okanye zinama-apile alinganayo? Wazi kanjani? Masifakeni unobumba ke ukubonisa oku. Masitheni u-M umele inani lama-apile lale fama ibizwa ngoba yi-Maple Farms. Ze sithi ke ngoku yona i-River Orchard lena imelwe ngu-R. U-R ze abe ngamanani ama-apile ale fama ibizwa ngoba yi-River Orchards. Masijongeni ke bakuphinde kwathini na. I-Max uxelelwe ke phaa kulaa mgca wokuqala ukuba kule minyaka ebaligqibeleyo i-Old Maple Farm lona yona ikhulise ama-apile angu-1000 ukogqitha i-River Orchards lena. Ngoko ke singathi ukubana sithi i-maple lena ingaphezulu kune-river, okanye sithi i-maple lena ingaphezulu kune-river udityaniswe no-1000. Kodwa ke asiyazi inani eliqinisekileyo, akuthiwa ngu-1000 ngqo, liqikelele nani. Ngoko ke into esinokwenza sikuthi u-M lona unama-apile angaphezulu kuno-R. Inditsho ukuba i-Maple Farm lena inama-apile angaphezulu kune-River Orchards. Kuthiwe ke ngoku ngenxa yemozulu ebandayo kulo nyaka, ngoku sithetha ngalo nyaka, izityalo kwiifama zombini zehlile nge-third. Ngoko ke lena yinto yonyaka oqhelekileyo lesiyibhalileyo. Ngoko ke ngoku masithethe nyongo ngalo nyaka, kuthiwe ke zombini ziza kwehla nge-third kulo nyaka. Ukwehla ke ngo-third kuyafana nophindaphinda ngo-2/3. Masiyenzeni kanje umzekelo, masitheni u-X silahlekise i-third x sishiyeka no-2/3 x. Ngoko ithethe ukubana ukwehla nge-third kuyafana nophindaphinda ngo-2/3. Ke ngoku xa siphindaphindisa enye yezi zinto ngo-2/3, le inequality izawuhlala ihleli lena ngoba senza into efanayo macala kuyo kwaye siphindaphinda ngenani eli-positive. Ukuba sinaphinda ngenani eli-negative besizawutshintsha inequality yethu. Ngoko ke singaveske sifakelele u-2/3 macala. Ithethe ukuba loo nto u-2/3 ka-M usengaphezulu no-2/3 ka-R. Singayizoba kelelela kwimgcamanani ukuba siyathanda, sibonise ngolaa hlobo. Nankuya umgcamanani wethu siwuzoba, nankuya u-0 ekuqaleni. Kuthiwe ke kumnyaka oqhelekileyo u-M yena unama-apile anga-1000 ngaphezulu no-R. Ngoku M simzobe phaa, sithi mhlawumbi u-R ke ulapha mhlambi. Nankuya u-R wethu. Ngoku ke xa sithela i-2/3 ka-M, loo nto izawuthetha uba izawusibeka phaa kwindawo ephaa phakathi ko-R no-M, mhlawumbi phayana. Masithi ke ngoku phayana nankuya ke ngoku u-2/3 ka-M wethu phaya. Uzawuba phi ke ngoku yena u-2/3 ka-R? Sinzobe nankuya phaa simbona u-2/3 ka-R. Ngoko ke uyabona uba nangoku u2/3 ka-R usengaphantsi kuno2/3 ka-M. Ithethe ukuba loo nto leyo u2/3 M ungaphezulu kuno2/3 R. Ngoko kuphinde kwaxelwa ukuba iifama ezi zombini ziye zakwazi ukulungiselela oku kwehla ngoba zithenge inani lama-apile alinganayo kumamelwane bazo. Ngoko masitheni u-A lona umele, masitheni u-A umele inani lama-apile elithengwe ziifama zombini. Ngoko sitheni u-A umele inani lama-apile elithengwe ziifama zombini. Sixelele ukuba zombini ezifama zithenge inani lilinganayo. Ithethe ke ngokuba loo nto sakwazi ukudibanisa u-A macala kule inequality. Akho nto izawutshintsha ke kuba sidibanise into efanayo. So sidibanise u-A kwicala omabini, sineno-A plus 2/3 M ungaphezulu kuno-2/3 R edityaniswe no-A. Eli lona linani le-old maples farm xa lithenge ama-apile. Ze sithi eli lona linani le-river orchards xa lithengile nawo. Ngoko xa yenziwe yonke into, i-old maple lena isenama-apile angaphezulu kune-river orchards. Siyayibona ukuba nantya unyaka oqhelekileyo phaa kumgcamanani, nantya unyaka lo nyaka. Sibonise into eyenzekileyo apha kulo nyaka phaa kulaa mgcamanani. Ngokutsho ke ndithetha ngeli nani lama-apile elithengiweyo. Siliboniseni uba lithenge inani lama-apile u-A zombini iifama ezi. Sizayibonisa ke inani lama-apile elithengwe yi-river orchards nelithengwe yi-maple old maple farm. Ngoko ke masiziboniseni apha kwi-number line. Masizobeni yona phezantsi kuba ngaxinani umgcamanani wethu lo i-number line kutsho. Ngoko masitheni u-M lona omele i-old maple farm ithenge inani lama-apile elingu-A. Sithi nantya u-A uzawutsho yobeka phayana. Siphinde saxelelwa ukuba nayo i-river orchards le ithengile amanani angu-A. Ngoko ifuneka elaa nani lingu-A kwakhona siphinde sizobonisa apha kwi-river orchards kanje ya. Nantya u-A ka-river orchards simbeka phayana. Ngoba i-river orchards nayo ithenga inani elilinganayo lama-apile. Ke ngoku xa sesigqibile sizayibona uba i-river orchards yona inenanani lama-apile. So phayana lonke laa nani liphayana lingu-2/3 ka-R edityaniswe no-A. Linani le-river orchards elo. Nali ke ngoku le-old maple farm inani lona lingu-2/3 M udityaniswe no-A. Yonke into siyenzile sisabona ukuba i-old maple farm lena isenama-apile amaninzi kune-river orchards.